Botanma wethu uphinde wafika wakhona umyadala wencwadi obanjwa minyaka lena SA Book Fair obanjelwa phaya eGauteng kodwa ke ngoku ngenxa yemeko yesifo esi uyakubanjelwa kumakhasi onxibelelwano kwafuneka ke ukhangele iwebhusayithi SA Book Fair okanye ulandele hashtag SABF 2020 okanye National Book Week 2020. Amava Heritage Publishing ke nayo ibe nalo nyaba yokumenywa ibe zezinye zenkampani ezipapasha incwadi ezakwazi ukubonisa ngeencwadi zayo apho kulo mboniso wencwadi. Zintlanu incwadi sesinazo zonke zizabe zikhona apho kulo mboniso. Incwadi esaqala ngayo Maqoma The Legend of a Great Xhosa Warrior. Eyesibini Maqoma's Last War. Eyesithathu ubungqina bobuKristu bamaAfrika. Eyesine ufakazi womKristu waseAfrika. Eyesihlanu ithi kuyayiwa kwaye wayo. Ibhalelwe abantu abatsha kumdlalo weqonga. Yona intsha ke kwincwadi esikhe sazipapasha. Yamenywa ke uba ningene izawuqala i-SA Book Fair ngolwesine. Iyawuphela ngomhla we-13 kaSeptemba. Sakhumbula ke uba uSeptemba inyanga kamaqoma wabulawa phaya e-Robben Island ngomhla we-9 Septemba 1873. Maqoma ke liqongqolo elifanele balaziwe ngobugorha emfazweni. Nguye inkokheli apha eAfrika eyakwazi ukubambezela belungu, babambezela kulo mhlaba kuthiwa ngamaRharhabe. Unganeno kwenciba xa usuka ngapha ngaseKapa. Iminyaka engama-30 kusiliwa zinqoza. Abalibazisa abakwazi ubona bangapha kwenxeba kukho abantu ithubelide bengazi bakukho iLesotho ithubelide bengazi bakukho iKwaZulu bengazi bakukho abantu phaya emantla kosikhukhune ngoba balityaziswe ngumaqoma esilwa nabo iminyaka ngeminyaka umaqoma ulwe ne commander zomkhosi waseBritane zade zayi 22 manje zitshintshwa yena ihleli nguye kwecala lamaXhosa qhoxa ukutshintshwa afuneka etshintshe indlela zokulwa wade wakwazi ukulwa ngohlobo lobetha baleke guerrilla warfare zikhona ke incwadi zethu zabe zikhona ziwagawula amaxabiso ukusukela ngolosine ukuyotsho nge-13 kaSeptemba uzawuthenga incwadi zethu ngamaxabiso amadala la sasiqale ngawo senkanyusi amaxabiso. Ngena ke na kuwebsayithi yethu amavaheritage.co.za uzawufumana ke lo maqham uqhamle apho kuwe. Enkosi.